wanaimba Bwana wastahili Bwana wastahili Bwana malaika
malaika wanaimba Bwana wastahili Bwana wastahili Bwana
wanakuabudu wakisema Bwana wastahili Bwana wastahili Bwana malaika